Yes. Tana la njonjo yakho yo. Uyithanda njonjo yakho
mntana.
Uyithanda njonjo yakho utsho kamandi. Utsho kamandi.
Unthande.
Uthanda wona wonke.
Hayi ke.
Uyayidonora.
Uyayitelela unga.
Eh.
Kwenzele into yokuba ndilungise le ndlu.
Lord is him God. He 40,000 emathaweni.
I finished practice. Practice, not make perfect. Practice, make perfect.
I don't want to go lighter.
Ah, light.
Ah, danga. Usishiyile ngolwesithathu uqhamani madangeni seyisi ungcwatywa ngomgqibelo
uqhamani
madangeni
maseyiso kulapho khona ufumaneke khona wena kulapho khona wena
fuzalishaye mntakwethu uqhamani madangeni seyisi uyafihlwa ngomgqibelo